Aloha, o Johanna Sai koʻu inoa. He mā ka iau me ka Honolulu Police Department. Ke hana nei au mā Chinatown. He mā ka iau I kēia manawa no ʻŌlelo makahiki. Ma mua o koʻu lilo ana I Mākaʻi e kōkua au I nā hanana kaiāulu a ʻike au I ka hopena maikaʻi o nā Mākaʻi I ke kaiāulu. A laila, ʻike wau, makemake wau e lilo I Mākaʻi. Ua hanohano au I ka ʻŌlelo Hawaiʻi ma ka mea patrol. Lohe au I ka ʻŌlelo Hawaiʻi o kekahi mokuahine I kāna mau keiki. A laila e hoʻomaka wau e ʻŌlelo Hawaiʻi iā lākou. No laila aka aka lākou. Haʻoli loa ka makuahine I ka ʻike ana he mau Mākaʻi ʻŌlelo Hawaiʻi kā mākou. Haʻa haʻa wau e lawe lawe I kēia kaiāulu.